Ukungafiki ngesikhathi kwezinsiza kusebenza esifana nezincwadi kwezinye izikole kube enye yezinkinga eziphazamise ukuqala kahle ngosuku lokuqala esikoleni KwaZulu-Natal. Ngaphandle kodaba lwezincwadi, nemvula ibingazibekile phansi, ini iphazamise ukuhamba emgwaqweni okwenze kuvaleleke imigwaqo namabhulokhu amancane okugwela. Lesi-ke esinye sezikole ezihanjelwe abenathi eMnambithi, lapha bathi bafike zingakalungiswa selokuke kwagasela isiphepho esinamandla. Kuvamise ukuthi kube usuku olukhulu kubazali babafundi kuphithizela kulethwa izingane ezikoleni. Odadewo bavamise ukususa umsidumo bekhala ubumayemaya sebehlukana nabazali babo ngosuku lokuqala. Imvula ibilokhu ibambe ngamoya munye iphoqa ukuthi umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukhiphe umyalelo wokuthi abafundi basheshe bededelwe. Umnyango bukhomba ukuthi kungadluli ihora lokuqala bengadedeliwe, kodwa washiyela ezandleni zothishanhloko ukuthi banqumeke ngokubona kwabo isimo. Abesimo sezulu babeveleke beyibekile imvula enkulu bexwayisa abantu ukuthi baqaphele baphephe. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sijwayele ukuhlushwa isimo sezulu esibi kuze kubeke nezikhukhula kufa abantu. Kujwayele ukuthi kuphazamiseke izikole ezingiphephuke. Izinyana ziphawulile ngosuku lokuqala esikoleni.